just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere.
Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight.
Da 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 da. da 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 da